And Don't try to fix it. Wait for manager.
Hey, Gleba.
Ai, da puta, 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 da pu Ya, 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 ya Mandisibulisele kuwe wena unibambe phakathi mntasekhaya awuphazamanga phakathi. This is Saturday Kumkani FM Lockdown Party. I'm your boy Droska. This is on Saturday ndikusiphelo Droska kaNtsashi easy injalo lando phaya kubuso bencwadi. Ya WhatsApp line wethu bente ungazibhalisa phaka uyozibhalisa ukuba wena ubhenga nathi ya ngayo limini ya inelanga ya namhlanje ukuyiphi indawo mntasekhaya phaka uyo 06 3894 bengu 178 06 3894 bengu 078 WhatsApp lane. Yaya siphuma ku Hot Mix. Hot Mix by DJ Msihlana. Iphoza yamaphozi suka ngapha ixisi. All the way from ixisi siphathele enyindo esimisifuthu futhi semix. Asibonge nika lamanika, asibonge Msihlana. Now masihambe siye phaya kuye straight. Masihambe siye phaya kuye straight emoyeni then uzivele wena ukuba u DJ Msihlana ya ungamfumana kanjani? Ngubani u DJ Msihlana? Suka kuphi nini? Ungamfumana kanjani? Ya kwezi platforms for e-business. Ya 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 masiye straight pa kuye DJ Msihlana o Grand Pura lam. Ai yonke into ngunqa pura man. Yonke into ngunqanga kwicala lika Droska abuti. Ya mandokuphi chance boza ya mandokuphi chance first uqale uzibulisele ya kuba phula phuli bekumkani FM nabathandi bayo uyozibulelela nakubo bonke abobonwabele ya iseti yakho nika lamanika.
Mandibulele wonke umuntu bemamele. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela kakhulu nangomso uyabulela ilali.
Yes.
Igama ngusihle. Ifani ngubhobho and ngiwaseXesi. On social media ku Facebook ngusihle bhobho. Then on Instagram it's sihle underscore hoyana. Then for amajita manje mhlawumbe ayebakhona into abazicelayo ku mhlawumbe acapella okanye mhlawumbe afuna i-collaborations into ezinjeyana. Then inumber yam ndiyikhuphe ke ngoku kwiimeko ezinjalo. So inumber yam ngu-066 042 6503.
Kayiphinde nikalamanika
066 042 6503.
Msihlana nikalam inhle mani inhle iya ungqawula umlomo mfethu ukubona inkuku eqhawula umlomo ya anisena mazwi kakhulu but ya Msihlana I think bendizawo ya straight gqithi kwi question ye production. Umsihlana ndifuna icace le yanto icace lubala kongayaziyo phaya edladleni ya uthethile ngo collaboration Msihlana umhlambi omnye nomnye ushekile kulapisi DJ Msihlana ukhona ku production kalamanika
khona ku production
Ucho Msihlana uthi khona ku production sisikhathi singakanani kala mkhona ku production
about nyamba kunyaka ngoku
wow but nguwe nolimo but mina sponsor yakho ndisifile nikalama ayaya ipika mfethu yayenza lento but okay no ngenxa yexesha nawe mizuzu i4 hashi sisenalo ixesha i3 nawe 3 mizuzu usiyofika phaya kwintsimbi yesibini wena usiphula playo apha edladleni then phaya ngentsimbi yesibini yandiza kupha i30 minutes usiphalaphala DJ Spa ngoma yanza ukusipha i30 minutes phaya ngentsimbi yesibini then iphinde nibuye niku Msihlana nge 30 minutes akashayela ipiano simchekishe ngenye angle hay unibethenda ukxola now amazi kwile icala unibethenda ukxola nigalama
Steve namaphulaphula abaxolile
pishopop ngabani bama bayayazi yabo into ingangqinwa ndim hay jonga nigalama ndiyakunika boza yam ndiyakunika mfowethu awusuka ngapha ixisi nje awuistanga mali yakho mfowethu uzoyicacisa nigalama ukuphi chance mani ya ushaye nje abe yi 2 abe yi 3 phaya kwi upcoming producers ne upcoming DJs ezibawelayo kwingomso lazo ukuyenza lento lihlobo uyenza ngalo nigalama
imini mani bakuthaza ne okanye
ya ngamazwi ngikuthazo nigalama nika cause endleleni apha egemini akukholula nakanye amanika amaninzi yakwazi uyifumana le ntwana ikhona kule nto iintswimpu ngolona hlobo now two twos after 3 months le ntwana ayisabonakali negativity zalapha endleleni yazazi mani into zasegemini mfethu so umntu onenhliziyo ungasaziyo ncamncam isitori sakhe ya uye akapeke amandla khabapha amazwi mfethu mani okunyamezela indlela mfethu
yazi uyithethe le nto ndisando yiposta izolo ndithi pha kwistatus sami kula majita lana masakhona pha kwiviwa soyaza yibona
yes
ndithi if you can dream it you can achieve it wakuzoba lula ne but abantu bazawuthi kuwe hayi awukho good enough khawuphinde ukhwiphinde upractice ephinde benze bababhelieve ba good enough if kokwena bakusapoti benze bakusapoti umzekelo moshe abazali abayisapoti into yodijena into zemiculo what if abofunda ne kuba nam ndiyagela ndise-40 ndise-7 ndiyagela but at the same time ndilandela le nto ngithandayo. So ngasamajita nawo agele because ayisigela sibalekile. Then umjita ke ukapusha hustle yakhe ecaleni but angayeki hustle yakhe ngenxa yabantu. Abantu baza kubuyisela umva. Nami ndikulondo leyo buyiselwa umva ngabantu. But ke andi
ngami haa. Keep on pushing ngikala munga give up. Utsho uthi James Sihlana ngamazi amani ngiyathandishwa ngathela Msihlana ethi lando yaqandishwa ngathela keep on pushing ngikala manika. So ya zonke aphendleleni ozifumanayo ezamazo suka ebantwini. Thatha uziqondayo kuba ya yasiza komeleza aphendleleni mfethu siza kwenza right. Ezinye nezinye uzithi current itsho la way xa usazi story sakho ya nawo siza ucocola phaya kwinantsika kwi